basically abangekho ugamede we UWC kusho ukuthi uzoyijoyina iqembu uma ngabe sebebuya ngoba ubhala ama exam asibone nalithuba leNingizimu Afrika yaphakuzi nethi Thembi Kgatlana 1-1 ekoli ebebelidinga abaseNingizimu Afrika wavele nje wabazuma owani South Africa awani DRC ikoli elibalekile leli glory ngoba angithi ushila ukuthi njengoba ku umlenze oqala nomlenze wesibili iaway goal rule uma ngabe iscore sigcina si draw ibalekile
absolutely important and the effect of bringing in Nicole Michaels has a huge impact playing ever so well with Thembi Kgatlana she eliminates the defender the cross was exceptional Thembi says thank you very much keep a beaten there were